Happy birthday, ndoda. Le minyaka uyiphilayo ngoku awusayiphileli wena. Sowuphilelela uThixo nam owam unqweno kukuba eyakho impilo ngoku ujonge lo msebenzi ungaka unoxanduva uThixo akunike wena lowujongela ibandla, ujonge nam. Thixo akusikelele nakongezela iminyaka. Side siyibone iphumelela le bhizinisi zethu ngolu hlobo uThixo akuthume ngalo kula kunika amandla. Xa kuphela amandla ongeza amandla, xa kumnyama abe sisibana kukhanyisele. Ndikunqwenelela impumelelo nempilo ende. Stay blessed ke ndoda, love you kakhulu. Lonwabele usuku lwakho, Nkosi.